tiniwasa ahota vuye mumira wabyinshi dashira igisubizo cyawe abonisiraga ko bashobora Tavuye mu mbaraga z'amasengesho Tavuye mu mbaraga z'amasengesho Mu mbaraga z'amasengesho Ijuri irakinguka imisozi mire Sigiyemo ntambara Ariko iteka siko moraneshwa Kuko nshyigikiwe